Rasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho kwibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazi na muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike, ndetse nandi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu byamaze gukomera mu Barundi, aho abatari bake bemeza ko igihe kigeze kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye, kuko babona neza ko ari ubutegetsi budashakira ineza Abarundi, ahubwo ko ari ubutegetsi bushaka kugumya bupfukamye mu nda Abarundi, kuko imvugo Ndayishimiye amaze iminsi akoresha ni imvugo ziteye isoni kandi zibabaje ku muntu urongoye igihugu, kandi akaba ari n'imvugo zerekana ko Abarundi abafata nk'ibijuju, kandi nanone zikaba ari imvugo zuzuyemo agasuzuguro, akaba ariyo mpamvu Abarundi batandukanye yaba bari mu gihugu cy'u Burundi yaba bari hanze y'igihugu bose barahiye bakarengwa, bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubabwira ko uko ibintu bitunganije ndetse n'uko bamwe n'abandi babibona bishobora kugenda kugira ngo ubutegetsi bwa Ndayishimiye buveho atamaraso asesetse ku butaka bw'u Burundi. Turanababwira kucuka cibi kiri hagati y'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho Gervais Ndirakobuca muri no minsi afise agashavu gakomeye cyane kandi akaba babazwa n'ibiriko birakorwa na perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ikimubabaza gusumbaho nuko Ndayishimiye atagirwa inama, kuko ye bamaze gupfundika ingingo umugore we ariwe Angeline Ndayishimiye ahita akora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bavuze biburizwemo. Benshi bati Ndayishimiye ntagariwe utegeka igihugu, ahubwo umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ni utegeka igihugu. Ibi byose bikaba byaracanishijemo rwose mushiranganje wa mbere ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye, kugeza aho Gervais Ndirakobuca yumvira kumutembagaza ku butegetsi kugira ngo atabare igihugu. Hakaba hari amakuru avuga ko hari amanama amaze igihe aba mu ijoro, kandi ayo manama uyahagarariye ndetse n'uwayatumije akaba ari umushiranganje wa mbere. Icyo bari ko barigira muri ayo manama akaba ari ugukura perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akaba n'amakuru avuga ko byanga bikunda Ndayishimiye nawe yamaze kubimenya, ahubwo akaba ari gukora uburyo ki yamushyiraho ibyaha nk'ibyashizeho bunyoni amaze akamufata akamufunga, ariko nanone akabona ko bitamworohera gupfunga abajenerali babiri kandi bahambaye muri CNDD-FDD. Ibi nyine akaba ari ibibazo bihanze Ndayishimiye ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Benshi bati aho kugira ngo bateze imbere igihugu bama mu njyane, akaba ariyo mpamvu u Burundi bugeze ahatemba. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ko Laurentine Aime Kanyana yavuze ko rwose Abarundi bakwiye kwimenyereza kujya bagenda n'amaguru, akavuga ko atakizere cy'uko igitoro kizasubira kuboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi akavuga ko aho ibintu bigeze rwose bigeze habi, ariyo mpamvu Abarundi bakwiye kwimenyereza kugenda n'amaguru kuko ibintu byamaze gufata uwundi murindi. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu donido ry'amakuru, aho tuza kubashikiriza ibyatangajwe na Aime Laurentine Kanyana umuhuza w'Abarundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko iyi leta atacu ishobora kumarira Abarundi. Turaza no kubabwira ingaruka ziriko ziraba mu gihugu cibanyi ca Congo kubera ibazo by'ibura ry'igitoro biriri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abakongomani bariko baramagana u Burundi kubera ukuntu bariko baraza gutwara igitoro, bigatuma igitoro muri Congo kizimba ku rugero rukomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize wece ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akanika kajyo keza ko kubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushyikirwa nabyo. Ikibazo cy'ibitoro Emerlantine Kanyana arahebuza Abarundi abasaba kumenyera gutambuka n'amaguru mu gihe gitoro kibandanya gukena mu Burundi. Umuhuza w'Abarundi Emerlantine Kanyana yarayahaye impanuro Abarundi ko mu gisagara cya Bujumbura ko baguba bogabanya kwiyunguruza bakoresheje imodoka bakikijukira kugenda n'amaguru. Mu nama akoresheje ejo abajejwe intwaro muri komine Mukaza Emerlantine Kanyana yagize ati abasore mwambare siprensi abamama mwanamwe mwambare bubu n'uturato two hasi hama twitambukire n'amaguru hako kugira ngo mumare amasaha atatu canke ane mutondeye bisi. Mu gikorane giheruka kubera inyabihanga Perezidante Ndayishimiye yari yatangaje ko azi umutegetsi wo hejuru yabujije ko igitoro kiza mu Burundi. Yari yavuze ko amubabariye ariko ko igitoro kigiye gusubira kuboneka ukuri kwamye. Indwi zibiri ziraheze kitabonetse uwakibujije kuza nawe nimba ariho ntaco yinona. Ombudsman Kanyana yisunze ububasha ahabwa n'amategeko yari akwiriye gusaba uwo mutegetsi aboheye u Burundi amaboko imugongo akamenyekana maze Abarundi bakaronka agahengwe. Kugenda n'amaguru birashobora kutoroha kuri bose. Umuntu aheza akazi mu ijoro ukaca umusaba kuva muri vire aja mu Kanyosha canke mu Ruziba n'amaguru sicoroshe na gatoya kandi birakomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu muza Abarundi yakoze amakosa akomeye cyane. Umutegetsi aboshe Abarundi ni bamukure ko ikigongwe maze Abarundi boroherwe canke abategetsi bamenyeshe ko ibyo bavuga ari ibinyoma byo kuzirika abantu ku katsi. Nukuri Ndayishimiye niba koko umutegetsi ahari namwereke Abarundi niba byaramunaniye kumukura Abarundi bamwikuriye bitari ibyo warisanga yamaze gukurwa ku butegetsi. Mukurindira twizere ko Ombudsman agiye gutanga akarorero keza akaza aratonda ku mirimo akongera agataha avuye ku mirimo muri bubu n'uturato two hasi maze aze arahadoda n'amaguru. Igitoro cinshi yakoresha asoce agihebera amabisi aze arunguruza abamama bibungenze abakuze bitorokorohera gukora iyo siporo buri mwanya gutyo imvugo izoba ijanye n'ingiro kandi rwose azabakoze ikintu cyiza cyane. Harabagize icyo batangaza kuri aya majambo yatangajwe n'umuhuza w'Abarundi. Mwaramutse neza muradusabira wongere amasaha yo gutonda ku kazi. Ibyo byo kugenda n'amaguru nigeze kubyumva muri Amerika igihe hari ivangura rifatiye ku rukoba. Turagowe jeho baheruka kunkura mu kazi ngo ngeze iminsi ncererwa. Ni ukuri turagowe. Mu Burundi batemeye kuvugana n'abanyepolitike bahunze habe ibiganiro batahe n'impunzi zitahe. Ibintu bizoyangara ku iyo ntwaro ya Ryogora duhure hageze ko abanyagihugu bahaguruka nk'uko Kenya babigenje n'abari mu bwo butegetsi barekeye kuguma ari abagabo ba Nijyo. Izi mvugo zirateye isoni kandi zirerekana ko mu Burundi atagitoro gitegerezwa kuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umutegetsi yabujije ko igitoro cinjira ni Sebarundi ndibuka bavuga ko acifatiye mu minwe. Uwo muntu yokimukura mu minwe ntabaho ntaduhende. Ni ukuri yakifatiye mu minwe, nta muntu ushobora kukimukura mu ntoki. Ni ukuri ntaduhende. Ibyo Abarundi bavuga ni ukuri Ndayishimiye nakwivwe ku butegetsi kuko araturembeje. Bereke bavuga ijambo batabanje kuryiyumvira ko none nk'abantu baba mu ntara za ruguru nabo bashaka kuja mu zindi ntara bazohashikayo n'amaguru. Ahubwo nabanze atwereke akarorero nawe azagende n'amaguru ko wumva kugenda n'amaguru bishoboka nagure ibyo birato bizomufasha kuhagera kandi nawe ajya agenda n'amaguru. Aya majambo y'umwubahwa hari ico anyibukije. Mutama twubaha mu gutohoza kwisabire uzodutohoreze amakuru ya komanda nda uko yatwara abasoda. Ntabwo nari umusoda ariko hariyo namubonye ko bisa nibi uyu mwubahwa ari kuvuga. Rwose birateye isoni kubona ibintu biri ko biraba mu gihugu gifite abasoda n'abapolisi ntibakore ibishoboka byose kugira ngo bakoreho iyi ntwaro y'agahotoro iyi ntwaro y'agacinyizo iyi ntwaro iboheye amaboko abarundi mu mugongo irababaje ni ukuri birateye n'isoni nibatange imihoho nimba basigaye bavuga imvugo nk'izo bisigura ko ataco bagishoboye birababaje kuba urongoye abantu ukababwira ko bagenda n'amaguru uko mu gukora mu nkovu no kugerageza umucanwa w'ububabare abarundi baba barimwo umwo uno munsi nukuri nibatange imihoho ntaco bariko barafasha abarundi abarundi turi abana beza cane dutanga ikigongwe ku muntu atagisabye kandi atareka gukora ayo ico twamuhereye ikigongwe nukuri abarundi turi abana beza nukuri ndayishimiye n'umwana mwiza nukuri uraho niwe yavuze ngo uzoramba azobana byinshi imana irihangana cyane kuko abafarizayo n'abasadukayo twifitiye ni benshi cyane n'ukuri ndayishimiye n'umubeshi ukomeye cyane kandi atwononeye igihugu ku rugero rukomeye cyane nibarindire umwami aze adutabare kuko biraboneka neza ko igihugu kigeze ahatemba nukuri Petero Nkurunziza tuzamwicuza kandi tuzamukumbura nukuri ibi bintu byigeze biba ku butegetsi bwiwe ndayishimiye n'icyatumariye nukuri barundi mwahagurutse tukamurwanya nukuri birababaje kubona umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru witwa ko ari umuhuza w'abarundi avuga ko abarundi bamenyera kugenda n'amaguru akugira ngo ashake umuti w'ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi umwanya n'umwanya rwose abarundi batari bake barahaguruka bajye mu barabara nukuri intwaro iratwishe yishe abarundi nkuri kose aho ibintu bigeze birababaje barasigaye batwirukana ku buzi kubera gutonda dukererewe kandi nako ntaco twari bukore nukuri birateye ikibazo gikomeye cyane nta gihugu kigoye gutwara nk'u Burundi kuko ukora iciza babona ikibi wotuma utwara abayahudi mu gihe cya Yesu abarundi turi ntashima aha ntimubona ko umutekano ukwiye kwishira tukizana nukuri abarundi turi ntashima ayo niyo magambo ndashimiye nukuri yatubabaje cyane kandi birateye isoni turi ntashima niki yaduhaye aya ni amagorwa y'abarundi batandukanye bavuga ko rwose ndashimiye igihe kigeze ngo bamukore ku butegetsi kandi bakavuga ko ibi byatangajwe n'uyu mwubaha biteye isoni kandi binababaje akaba ariyo mpamvu abarundi bavuga ko bakwiye gufatana mu nda bakikuraho iyi ntwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye intwaro imaze igihe iboheye amaboko imugongo abarundi tuve kuri iyo nkuru y'ibyo byatangajwe n'umuhoza w'abarundi amakuru yacu tuyabandanirize ku bukene bw'igitoro buriko buribonekeza mu Burundi ariko bakabwagize ingaruka no mu gihugu cibanye ca Congo ubukene bw'igitoro buri mu Burundi bwatumye kiduga igiciro mu gihugu cibanye ca Congo kuva kwa gatanu mukakaro igiciro cy'itiro y'igitoro caraduze se uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo iritiro yavuye ku mafaranga ya Congo ibihumbi amajana ibihumbi 30 ija ku bihumbi 80 byatumye nuko abakenera igitoro mu Burundi baba mu gisagara cha Bujumbura ahasanzwe hari ubutegetsi bw'igihugu n'amashirahamwe akukira oni nta kundi bari kubugire atari kuja kugura igitoro muri Congo kubera ko iwabo atagitoro kiboneka mu gihe abarundi bafashe ingingo yo kujabuka kunyweshereza muri Congo igitoro kidandarizwa mu mabido cagumye cinjira mu Burundi kuva kwa kane mukakaro nkuko umumenyesha makuru wacu yabyiboneye amastasiyo ya Ruri ico gisagara co mu buseruko bwa Congo nta gitoro agira abagifise nabo baciye baduza igiciro abakidandaza magendo bo omengo ni ihiganwa murongwe Kasenga na Kakungwe ku mastasiyo amwe amwe haribonekeza abakongomani n'abarundi bicaranye amabido barindiriye igitoro bacabe ajana kudandaza mu Burundi canke ku rubibi nkuko umenyesha makuru wa SS Media Burundi yabyiboneye Jean Furaha yaragenze harahera agiye kugura igitoro muri Congo umupfakazi w'umurundikazi avuga ko kare bagura ibido ya maritiro 20 ku mafaranga ya Congo ibihumbi 35 n'umugabo ubu yari yageze ku bihumbi 76 gushika ku bihumbi 80 haraheze amezi menshi abarundi bashaka ku rubibi rwa kavimvira kugura igitoro gisanzwe kitaboneka muri ico gihugu kiri muri bito byo muri Afrika y'ubuseruko. Naho biruko hari ikibangamye gituma muri Kongo bataronka igitoro neza kubera ko ibarabara rya Bujumbura Uvira ntirirengana kubera inyuzurira yatewe na Tanganyika n'uruzi Rusizi. Abadandariza igitoro mu mabido n'amacupa nabo bakaba badashobora kukirengana ku buryo bworoshe. Dusaba abategetsi ko bobuza Abarundi kugurira igitoro ngaha kuko nibo batumye kiduga, niko yavuze ari muri karitsiye Nyamiyanda agira agende imuhongwe. Igiciro cyo kwiyunguruza naco nyine ngo caraduze bigashika kigwiza na kabiri ku mapakipiki canke tagisi. Userukira amashirahamwe yinjiza igitoro aremeza ko ubukene bw'igitoro mu Burundi bwatumye nuko abagikeneye bava mu Burundi ari benshi cyane. Mugabo ntiyipfuza ko Abarundi babuzwa gushika Uvira. Ikindi gihugu kihana urubibi n'u Burundi abanyagihugu baja gukuramwo igitoro ni Tanzania. Abegereye imbibi zaho niyo baja. Abahana urubibi n'u Rwanda bobo bariboneye ko kuko imbibi abategetsi b'u Burundi barazugaye. Abanyagisagara ca Bujumbura bagura igitoro Uvira canke mu ntara Cibitoki iri mu burengero bushira uburaruko bw'u Burundi aho cinjira mu Burundi kijabutse mu ruzi Rusizi rutandukanya u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biragoye kumenya igihe ikibazo cy'igitoro kizotererwa umuti mu Burundi. Abategetsi bishinga kuguma bahimbaza Imana batuka Satani bakagiriza Abarundi ko batihangana kandi ari intashimwe aho gutunganya inama rukokoma yerekeye igitoro kugira ngo hatorwe umuti urama nk'uko amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki abihanura mu ntumbero y'intwaro ibereye. Abatari bake bakemeza ko rwose u Burundi bugeze ahatemba. Tuve kuri iyo nkuru twerekeze ku makuru avuga ko Abarundi bavuga ko bagiye kwihereza ibarabara. Hari amakuru atandukanye adushikiye yavuye mu masoko atandukanye avuga ko abahagarariye Abarundi mu ntara zitandukanye z'igihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu bavuga ko bagiye gutangura kujya amabarabara bakamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bumaze igihe bashira mu magorwa, ariko imyerekano ikazaba ishigikiwe n'abategetsi bakomeye cyane harimo n'abakomoka muri CNDD bamaze kurengerwa n'ibibazo biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bikabiriko birategurwa mu gihe kundi ruhande rwose Gervais Ndirakobuca mushiranganje wa mbere ahumuriza Abarundi ndetse n'abamwegereye akababwira ko agiye gukora ikintu cy'ubugabo akarinda agakuraho Ndayishimiye amaze ibibazo byose biri mu gihugu cy'u Burundi bigahita bitorerwa inyishu. Kandi amakuru anahari akavuga ko Ndayishimiye nawe abizi ko agiye gukurwa ku butegetsi kuko haramaze indwi zirenga zibiri hakorwa amanama yo mu ibanga ahuza abajenerali ndetse n'abavuga bakijyana mu mugambwe CNDD-FDD. Ibyo byose bikaba birongowe na Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika akaba ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare Abarundi. Ni byinshi twabateguriye tubacikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Weshe usabwa nta kindi nibukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.